Salut, amazina nitwa Niyirema Shofan ku batanzi, nkaba ari je natahukanye ikibanza cya mbere cya competition Nanje Ndaririmba yateguwe na Isanam Media. Muri make mu ncamake rwari urugendo rutoroshe nk'uko n'abandi babizi, haba abatsinze, abafashe nk'ikibanza cya kabiri cyangwa icya gatatu. Mbere wanashima n'abatatsinze n'abatashoboye kuronka amahirwe yo kuja muri ivyo bibanza bitatu vya mbere. Gusa yari experience mu buzima bw'umuziki, kubera mu ntango kubagerageje kubikurikirana, mwarabonye ko twatanguye turi abantu 550 barenga. Hama isana mu media yari ikeneye abashika 20. Urumva ubu ntivyari vyoroshe na gatoya mu bantu 550 barenga kugira ngo ushobore guronka hamwe abantu 20. Ariko hamwe na jury ubwa mbere bwo tunayishimira ko nayo yarakoze igikorwa kidasanzwe kandi gikomeye, kubera bari abaririmvyi, bari abartiste, bon quand même novuga ati bakomeye kandi basanzwe, novuga ati igikorwa bagikoze neza cyane. Hama turashobora kugira amahirwe tuja muri abo 20, apres isamedia yarondera n'abandi 10 inyuma y'abo 20. Rero inyuma y'abo 10 turagira naho nyine amahirwe turaba muri abo 10. Inyuma rero y'abo 10 naho nyine hari hakenewe batatu rero ba mbere, ariho rero natwe twashoboye gutora gutahukana ikibanza cya mbere. Ubwo twari kumwe rero n'abantu, novuga ati abaririmvyi badasanzwe, donc abantu twebwe turahiganwa nabo bari abaririmvyi badasanzwe. Abaririmvyi badasanzwe nibaza ko natwe ubwacu twaranatinyana, twari dufite groupe duhurikiyemwo osi n'ubu isanzwe inahari, twarabandanije tubane ndetse n'inshuti n'abagenzi. Kame mva twari twaratinyana twese, twavuga ati mbega bizogenda gute. Nibuka ko hariho na blague, nubwo ati nka blague twaratuteye, nubwo ati maze ati uzoba uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu tuzoje hamwe duteranya ry'amahera, arashobora kuba ari umutayi munini cyane kugira ngo ushobore gukora n'ibindi bikorwa byinshi twese turi kumwe. Ariko kame ibikorwa byinshi birahari two turategurira hamwe nabo, ariko kandi dushimira cyane Isanam Media ko yashoboye kubimvira gutegura zino competition kugira ngo dushobore kuba zishobore kurera urwaruka, kugira ngo kandi bashobore no gushira imbere urwaruka, baduze ingabire z'urwaruka rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse ko harimo n'abandi ndetse hatari n'Abarundi ariko baba hano mu gihugu, ngiraza ngo byagiye bigaragara. Ubwo rero novuga ati ahanini ni gushimira Isanam Media ko yashoboye kwiyumvira gukora kino gikorwa, kandi nabo nyine tuvuga ati babandanye batera imbere cyane. Dushimira jury, Big Fizzo, Andy Mwag, Estanish, barabaye tubaye hafi, kuko avant finale twaronse umwanya wo uko badu coaching, baduha impanuro zitandukanye, ingene dutegereza kugira ama performance kuri stage, ingene dushobora gukoresha ijwi ryacu neza, ingene dushobora strategy yo kuba muri industry ya music. Ubwo rero umwe wese yaragiye araduha bagage, novuga ati nziza. Wanashima rero yanadufashije rero kugira ngo dushobore kuba no muri bino bibanza, muri kino kibanza cya mbere. Nikubashimira cyane gose. Hama ibyiza novuga ati biri imbere rero. Ndashimira cyane kandi Isanam Media kubera muri iduhaye tuyo yo gushobora kugaragara mu bantu donc muri industry of music hano mu Burundi ndetse n'ahandi. Kubera umva biba bigoye ingene ushobora gukora ibikorwa byawe ngo tuyo biro nk'itiyo bicamo, ariko umva Avec Isanam Media turashimira cyane ko yadushoboje gushika aho hantu. Hama hari ibikorwa byinshi rero biri imbere, mwarumvise zino competition ko hariho indirimbo zitanu z'ama audio n'indirimbo zitatu ziri muri ayo ma audio zizokorerwa amasanamu. Donc nibaza ko niyo procedure turiko turajamwo, ni navyo bikorwa turiko turitegurira gukora kugira ngo ibyo bikorwa bize bigaragare kame bisa neza. Ubwo rero ni gushima cyane, kandi umva turiko turitegura, ntituraruhuka tuvuge ngo turaruhutse no mugabo. Hamwe n'ibikorwa twagiyemo vya Isanam Media vy'ino competition yarangiye, ubu rero tugiye muri ico kindi gice cyo gutegura zijya ndirimbo najya amasanamu. Ubwo rero turashimye cyane gose namwe mwabananje mudutera intege mudukurikira ku Isanam Media ndetse no ku yandi mantuze atandukanye. ndavuga ati Imana ibahezagire cyane gose. Merci beaucoup.